twebwe impamvu tuva mu Burundi tuza gukora ino muri Congo gutembera ni byiza urashobora kumva ngo Congo urumva igihugu utarakijyamo wumva ushaka kukijyamo nawe ubone imigenzo yo mu kindi gihugu
ngo impamvu ya mbere tuza gukora imirimo ngaha muri Congo icya mbere ni uko mu Burundi atakazi kakiriyo keshi hari ubushomeri bwinshi niyo mpamvu bamwe duca tushima kujabuka ino kandi kuko ari hagufi yacu
igituma tuza gukorera ino muri Congo ni uko ubwa mbere na mbere twabonye umenga hariho akarusho gatoyi iyo dukoze nko dufate ukaronka nk'amahera yigiye nko mu bihumbi nko cumi wakoze usanga umenga harimo akarusho usanga umenga warose nyene ayashobora kuruta ntayo tuba twakoreye mu Burundi
kuko jewe yo mvuye mu Gatumba nkaza nkashika ku mupaka urumve ni hafi na hafi ndashobora kudandaza amarundi n'amakongomani ndandaje amakongomani nkayavunjisha mu marundi ndaronka inyungu gusumba uko nodandariza mu Burundi kuko ndandaje amajana atanu y'amakongomani mbafite igihumbi cy'amarundi ntumva ko harimo akarusho jewe ikintu bifashije abana banje bariga neza haronka mahera kubagurira dukaye haronka mahera kubarihira ishure nkabona ko mengo birafashije cyane gusumba uko no bandi muhira
twebwe turi abadariste tukaba turi abarundi twaje ino nyene ku gushaka ubuzima ino mu gihugu cya Congo dukoresha amakinga dupakira imizigo nyene baza baraduha amafaranga make nyene yashobora tuzokwiteza imbere nyene
ariko ngo nubwo mukora rutubazo muhura nato
hari giye bashobora kutahuku bakacha batwugarana tukarara ino abana bakarara bonyene hari naho twosaba imbabazi gute tukafukama ibatwemerera tukacha turara ino abana bakarara bonyene hari urumva ko ari zindi ngorane ubugiye kurondera so y'abana utashe bakacha batwugarana